zilimisa
Uma kwebo yobe uvote jana sova E nankwe 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 Badadini nankwe nankwe mama 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 Fina fina pwede seba raba israeli Na ime wine nga nankwa fomu mafya
Nankwe, YESU.